Sakha i-Eastern Cape esifunayo. Ngokukhulisa uqoqosho, sonyuse utyalo mali, sinciphise ubuhlwempu, sikhulisa uqoqosho olubandakanya bonke abantu. Siqhubeleka nokutsala abatyali zimali ukuze sincede uluntu. Sixhasa ezolimo, sinyusa umgangatho wezokhenketho, sixhasa amashishini asekuhlaleni. Siphuhlisa uluntu ngeenkonzo zentlalontle, ezempilo, ezemfundo, ukhuseleko loluntu. Silwa urhwaphilizo ukuze siphuhlise abantu bephondo lethu. I-corona iyawuphazamisa nomsebenzi. Sonke masinqande ukunwenwa kwe-corona. Sigcine ukhuselekile ngokuthobela imiqathango yokunqanda i-corona. Le yi-Eastern Cape.
Lo myalezo bene uphathelwe ngurhulumente wephondo le-Eastern Cape.